kinachokupa fair play, kinachokupa maumivu, kinachokupa utamu, ndio kinachokupa nini? Maumivu, tumekubali. Ila tukatae tukubali. Simba tunabeza sana. Tunaacha wachezaji wazuri, tunangangania wazee.